sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛkwan so kusɛkusɛnsɛm ɛbɛtumi afa ne ntoma pa ɛde ɛfrɛnti ɛmmerɛ kakra ni ɛna polisi adwumakuo no ɛna afei asɛnkafoɔ ɛku ahodoɔ ɛpa adwumadeɛ bi ho ntoma na wato ne din sɛ traffic tech gh polisi adwumakuo no ɛkyerɛ mu sɛ wei ɛyɛ nkwan sononko a polisifoɔ ɛde cameras ahodoɔ bɛɛ bɔ kurom sɛdeɛ ɛbɛyɛ a drɔwafoɔ a ɔmo ɛmfa kwan so kusɛkusɛnsɛm ɛnyɛ adwuma no cameras yi ɛbɛtumi akyerɛ ɔmo na aboa ama polisifoɔ nso ɛtumi abɔ ɔmo kwan adu ɛne ayɛ kasa yi polisi adwuma no mekyerɛ superintendent alexander kwaku ɔben ɔno no ɛyɛ director of research education and training ɛma mttd dwumakuo deɛ ato dwa ɛkyerɛ mu sɛ ɛnkonko si safei ɛbɛkɔ na wieyɛ deɛ na saa adwuma deɛ ɔmo pa ho ntoma no ahyɛ ase ɛyɛ adwuma ɔyɛ akwantempɔn ahodoɔ no ɛso
twitwa mfoni ana camera ɔkwan ho a ɛbi a wonhu polisi sɛ obi kaa sɛ obi ne ho nti kɔ ɔyɛ biribi a nka ne nyankopɔn na ɛyɛ adwumadeɛ akwanhyia bɛba a sɛde wabɔbɔ so yi a na afidie nwanwaso yi aprɛ n'ani agye ɛho adanse suni ban a ɛti amammra no ato hɔ na ato ama ne polisi ɛwɔ polisi back office na polisi ayɛ mu nhwɛmu ne sɛ ti amammra a na ɛnoa no sɛ ɔde afa abɛɛfo tentamfidie text message akɔma kaa no deɛ kaa deɛ ndeɛ a ɛfiri sɛ fidie no ɛtwa kaa no ahyɛnso deɛ ɛyɛ registration number ɛne nea ɔyɛ na deɛ ɛma no yɛ ahomeka bɛma kaa wonas ne sɛ ɛde ho adanseɛ bɛde akyire ɛde ticket ne brɛ hɔ a na abɛɛfo kwan so mumu botuma wura bank ɛne nea kudee ɔtua na yɛtaa de bɔ yɛ sɛ ɛne adrabafoɔ ɛyɛ dwirim kataa so yɛ kankan so bɛte na aboa ma totoɔ so a yɛ a na ɔmɔkɔ kɔɔto a yɛsɛ dile no ne nyina bɛfiri hɔ afei nkɔ wieye deɛ wawie a wofa kɔfa relight mu a wobɛnya ɛho asotwe krata